what inastahili kufanywa wakati wowote. Kama kuna kitu inatufanya tukue kitu kimoja na pastor, is sex. As we can have sex anywhere. Garine tuatua. Kitchen tuatua. Everywhere.